Ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa. Nk'uko mubibona rero aha naho mu cumba twavuga mu cumba cibagiro canke muri operation room aha murazi mwese yuko iyo bahagutwaye ari uko kumbure uba ubagwa kugira ngo uvugwe ibihimba ibihimba bitameze neza babitunganye uri ivyo bakata bakavanamwo canke ivyo bongezamwo ariko keshi na keshi winjiye ngaha nuko haba hari ibitagenda neza mu mubiri wawe. Rero nk'uko musanzwe mubimenyereye haheze igihe kitari gito amakuru asohoka cyane yuko igihugu cy'u Rwanda gifata abana b'u Rwanda bakiri bato abo mu Kirundi twita imiyabaga abana batarakwiza imyaka nka 30 n'iyindi bakabafata bakabatwara bakajya kubabaga bagafata ibihimba byabo bakabidandaza ku bazungu abazungu bashaje cyangwa abazungu bavukanye amagara make bafise ingwara zo hirya nino bakaza kubibadandaza ko kugira bavyongererezwe. Ariko kandi tumaze kubona n'abandi banyarwanda baba barembye cyane bakeneye ubufasha bakeneye gutwarwa mu vyumba vya operation ngo babagwe bakire tukabona babuze ubufasha kandi u Rwanda rwirirwa rurafasha abana bakomeye rufata abana bakomeye rubatwara kubabaga rudandaza ibihimba rwihera abazungu ngo babeho neza. Aha tukabona n'abandi bo mu gatiko baba bitwa ngo barabakunda ariko ari kubahenda bavuga ngo bagiye kubakorera operation noneho bo bakoreye operation y'ukuri bakabica burundu ugasanga noneho abaye ikimuga gusumba na kwa kundi yarasanzwe mugaye. Ibyo ni bibazo vyugarije u Rwanda kandi ivyo bishika mu bihugu vy'abadigitatire aho ushobora gufata umuntu akomeye atagwaye ukamwiba ukamutwara kumubaga ukadandaza ibihimba vyiwe amaraso yiwe indimi amaso amenyo kira kintu cyose ukagidandaza nko kumenga ni inyama. Ibi nko muri Afrika tumenyereye inkari zo bayangayanga bakadandaza inyama naho yobyo witungiye canke wiyivye ivyo tumenyereye ari vyo bikoregwa ibikoko ariko abanyarwanda bahinduwe ibikoko na cane cane abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu ndetse no mu bwoko bw'abatutsi abatutsi babacika cumu nabo ubu nibo bageramiwe cyane nabo ivyo birabashikira. Ivyo rero ni ibintu bikogwa n'abantu baba batagira umutima w'ikigongwe abadigitatire bo ku rwego rwo hejuru. Ikindi gihugu gikora ivyo bintu ni mu Bushinwa. Ubushinwa mumaze igihe mwumva Amerika ibidogera yuko nabo bafata abanyagihugu babo ku nguvu nuwo bagirije agakosa gato ingo kumbure ya tayitrashe ku muhanda bamutwara bishitse bagasanga DNA yiwe ihuye iriko irarondegwa ku isoko mpuzamahanga ugasanga nawe ubuzima bwe buragiye. Ibi rero ni ibintu nk'umunyagihugu ari wese aharanira kwisanzura kuba kwishira no kwizana akwiye kugwanya ntabwo aba ari ibintu byiza ntabwo aba ari ibintu byiza na gatoya kuko gituma ataba ari ibintu byiza nuko nubwoba uri muri ako gatiko ukaburi ko ryoherwa nuko biriko bishikira abandi mu myaka iri imbere ntubuzi uwo bizoca bigenda bigashikira bishobora kuba byashikiye babandi wanka uno munsi ukajya ukaryoherwa ukavyara ariko babana bawe nawe bageze muri cha gigero cyo kwibwa cyo kunyuruzwa ugasanga nawe biraguhindikiriye nejo bundi ntuzi ukomera amashise kibi. Do not entertain foolish men kuko iyo uriko uramukomera amashi umushimagiza aho kubona yuko ivyo akora ari ivy'ubugesera acabigira umwuga. Igihe Kagame yaja ngo mu isoko ahantu hari hakoraniye abacika cumu n'abahutu bari gusuma akabamena mu isora akabarasa ikiringo c'amasahane ari kararasa ngo yabarasa twenga muri ico gihe kubera abo bari kumwe bamutwengeye bakamukomera amashi guhera ico gihe Kagame yagumye yica nino saha. Rero ariko nibaze ko abanyarwanda bagiye kuruhuka kubera ko habonetse indi nzira aba bakoloni bazohora baronkamwo ibihimba bipfuza. Iyi nkuru yasohotse kuri Inside Edition ivuga ngo pig heart successfully transplanted into a human patient. Nukuvuga umutima w'ingurube watewe mu muntu umuntu yarakeneye umutima hama bamushiramwo umutima w'ingurube biba successful nyine birakunda uwo mutima utangura gukora nk'umuntu. Nimba rero ingurube ari nka hamwe basanze ryari naho to twabonye n'andi makuru avuga ngo umuntu bamuteye amafyigo y'ingurube naho nyene ngo babona birakunda amafyigo ni kidneys ngo birakunda ko bikora nimba rero ubu buryo ari bw'abazungu barose bisigura yuko abantu bacu bagiye kuruhuka imbugita ya Kagame mugira ibihe byiza rero mwese musangize video murako.